Amahoro iwacu, amahoro iwanyu. Ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu cy'u Burundi. Kubera ko ibibanza byari bisanzwe ari ibyo kwipimishirizamo cakiza corona mu Kanyosha na Etesi Kamenge byasambuwe n'imvura, abipimisha barashobora kwitura amavuriro abegereye canke bakitura ikibanza gishasha kiri kuri Bon Accueil mu bwiza guhera igihe c'isaha zibiri zo mu gitondo gushika isaha indwi. Kubera ko isaha umunani kugera isaha cumi n'imwe ari abari mu mwiherero mu ihoteli Meridien aribo bazoza kuri Bon Accueil kwipimisha. Ibyo bikaba byashikirijwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 2022 Ntwarane, aho umugwi w'igihugu ujejwe kugwanya no gukurikirana ikiza ca COVID-19 wari uramutse ushira ahabona uko ibiharuro vyifashe mu kiringo c'umwaka, aho mu batowe coronavirus ari 2,618 nayo abakize ni 2,420. 192 baracari ku miti nayo 6 nibo bamaze gupfa. Muganga Tadeyo Ndikumana yongeye amenyesha ko bimaze kugaragara ko abageze mu zabukuru baciye ku ntebe y'ishuri benshi baja kwipimisha ari uko amagara yabo amaze gusinzikazwa n'ico kiza, bigatuma bitoroha kubavura, akabasaba kwipimisha hakiri kare. Yongeye kandi amenyesha ko mu ntumbero yo korohereza abafata ingendo bidoga ko seritifika bateba kuzironka, ngo ubu seritifika yemeza ko uwuja hanze y'igihugu canke yinjira atagwaye mu misi iri imbere zizotangwa biciye mu buhinga bwa none, kubera ko abari mu bwiherero canke karantene bo vyaratanguye. Nk'uko ibiharuro vyatanzwe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati bivyerekana, ibintu bitari bike vyaraye bitikiye mu mvura yaraye iguye, aho umwigeme azwi ku izina Yakaze Neza Chanciera w'imyaka 24 yahora yiga mu gisata c'ubuganga mu mwaka wa 4 muri kaminuza y'u Burundi yaraye yitavye Imana, aho yanyereye agwa ku giti c'amatara gitwara umuyaga nkuba cari caguye kubera umuyaga wari mu mvura aca yitaba Imana. Ibindi vyononekaye bimaze kumenyekana muri komine Muha, imvura yahitanye amazu ashika 232 muri zone Musaga na zone Kanyosha, amasengero 6 hamwe n'ibirasi vy'amasomero 2 hamwe n'ibiti bitwara umuyaga nkuba 6 vyasidutse. Nayo mu Gatumba inzu 110 poste yo mu Gatumba, antene yo mu Gatumba, ibisakazo vy'inzu 140 ibisakazo vy'ibirasi 11 vyarise kigwati ya 2 n'ibiro 2 vyaratwawe n'iyo mvura irimo umuyaga mwinshi. Ivyo ni ibiharuro vyifata kibanza kubera ko amatohoza akibandanya kugira hamenyekane ivyononekaye vyose. Igenekerezo rya 2022 Ntwarane uko umwaka utashe, amakungu ahimbaza umunsi mukuru wahariwe amazi ku isi. Mu gihe n'igihugu c'u Burundi cifadikanya n'amakungu mu guhimbaza uyu munsi, umuyobozi mukuru w'ikigo c'igihugu kijejwe gukwiragiza amazi meza n'isuku hagati mu gihugu Apolinaire Ndihebura yashikirije ko ibice birenga 73% vy'abarundi baronswa amazi meza. Nayo abanyagihugu baba mu mihingo ikenye amazi vuba ngo bagiye kuyaronswa. Naye imvura ivanze n'umuyaga mwinshi yarayiguye ku mugoroba wo kuri uyu w'Imana muri komine Gihanga hamwe na komine Mpanda yarononye inzu 16, imirima ndetse n'ibiti bitwara amatara. Ubu ku mugwa mukuru wa komine Gihanga nta muyaga nkuba uhari kubera ibyo biti vyahenutse. Mu ntara ya Rutana muri komine ya Rutana na komine Musongati, bamwe mu barimyi borozi bashikiriza ko mu ntumbero yo gushira mu ngiro umugambi wa leta wo kororera ibitungwa mu mpongore ikitubabera intambamyi ari kuronka ubwatsi nko kuborora ibitungwa vyinshi. Nawe urongoye igisata c'ibidukikije uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara avuga ko abo borozi baronse umwanya uhagije wo kwitegura. Butoyi Gabriel arongoye ishirahamwe ry'abarovyi arahamagarira abakora mu gisata c'ibitabo ndangamuntu inyanzarake ko boba maso bakareka guhendwa n'abaza kurondera karangamuntu batarakwiza imyaka. Yabishikirije mu gihe aherutse gufatwa indangamuntu zitatu zahawe abatarakwiza imyaka 18 bakoreshwa mu mwuga wo kuroba mu kiyaga Tanganyika. Ni mu gihe bibujijwe ko abana batarakwiza imyaka 18 baja kuroba muri ico kiyaga. Inyigisho zo gutegura no gutunganya imigambi y'ugwaruka zatunganijwe ni banki y'ugwaruka BJ n'ikigo gifasha abanyamigambi API rwatanguye aho ugwaruka rugera ku 140 ruva mu ntara za Mwaro, Rutana, Rumonge, Bururi na Makamba bitabiriye izo nyigisho aho ziriko zibera ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba. Izo nyigisho zikazomara iminsi 5 aho zizorangira ku munsi wa 5 igenekerezo ya 2026 Ntwarane. Kubitura ishami ry'ishirahamwe ya Rimiteri Burundi riri mu Rumonge, imyidogo ni yose kubera ko imikorere y'abakozi b'iryo shirahamwe batari myiza na gato, bagasaba ko bokwikebuka kuko abantu baba bafise ibindi bikorwa bakora. Turabire hamwe hamwe mu yavugirwa mu makuru y'inkino. Ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB yatangaje ko guhera kuri uyu wa mbere igenekerezo ya 2022 Ntwarane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2021 imyimenyerezo y'umugwi serukira gihugu namba mu rugamba izohora ikoregwa mu mwiherero. Ni ukuvuga ko atamenyeshamakuru yemerewe kwinjira ku kibuga mu mwanya w'imyimenyerezo, nawe uzobirenga ko azokwakwa ikarata y'akazi. Nawe bamwe mu bakinyi b'intamba mu rugamba basanzwe bakina mu bihugu vyo hanze mubaje kuri uyu wa mbere hariho Sabiyumva Frederic asanzwe akinira mu gihugu ca Afrika y'Epfo, Sawumutima Henok asanzwe akinira mu gihugu ca Zambia, Urimwe Ngujure asanzwe akinira muri Kenya, Ndikumana Justin akinira muri Kenya, Bizimana Amisi akinira muri Kenya, Shimirimana David akinira mu gihugu ca Kenya, Shaka Bienvenu akinira mu gihugu ca Kenya. Abandi nabo bafashe indege berekeza mu gihugu cy'u Burundi hari Marco Weimans asanzwe akinira mu gihugu cya Suède, Mohamed Amisi hakinira mu Buholandi, Duarugira Christophe hakinira muri Portugal, Jimirimana Jospin akina muri Turquie. Abasigaye bataraza hakaba ari Ndayishimiye Yusuf nawe akinira mu gihugu cya Turquie, Ndayizeye Eric akinira mu gihugu cya Turquie nyene, hamwe na Bigirimana Gaël akinira muri Irlande du Nord. Iyo ikaba yari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu cy'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yombi. Ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.